Wewa kwasuka kushisa madoda 1 plus 1 yasho unqa into uthi udaka sanibona nginibingelela nibingelela uthoza nakamhlongo uma kuthi uyayibuza ukuthi ngikhuluma ngani no kune post ephumile lapha nakisho uye lapha namthandeni manqele waziwa kakhulu nodume kakhulu ukuthi igcuhama elisha likhiphe ipost ngemva kokuba ukuthi ke umkhuzani ke ebe waba nokudideka ethi ubhala ethi happy birthday lapha ke kuwumdidiyelo wehlelo kukhoza FM uSiphongo lish then uthena-ke nje happy birthday baby then sekungeniwa ngaloo nto-ke njengoba kuyona nje esesabalala enkundleni zokuxhumana ma uthi uyayibuza ngampela ukuthi ngikhuluma ngani akoze uyibona loo nto leyo ubheke nansi i-post hhayi mina ngisakhala namanje angazi umasikandi kwenzekalani kanti iphutha lingeke sababikho nje hhayi khona okay alright asikhulumela kumakomenti usasikrabha lapho ulike siphinde sibonane ngokuzayo.